we pamoja. Upendo na ongeza.
Hello, hello guys, I'm Spot 2 Entertainment once again here, ready to rock, Provincial of Entertainment Services. Kwa hivyo leo, ndio ile siku. My plug, as always, is a netizen's fashion, toka juu, paka chini. Thank you guys, wacha tunaweza kutakuwa leo. Woo!